Molweni, ngusive kwakhona. Sisaqhubeka ngeza equations. Masithi sino 3x kuye sizodibanisa u5. Loo nto izawulingana no 17. Sino x abathathu nebhola eziyi 5. Zilingane nebhola eziyi 17. Nikhumbule uba into esiyenza ekhohlo kuzofuneka siyenze nasekunene. Ndiyathemba uba nani niyazizoba ezibhola ndizizobayo. Siza niceda niyibone kahle le nto. Sizokwazi ukushiyeka no-x abathathu. Singasusa ibhola eziyi-5 ekhohlo nasekunene. Loo nto ithetha uba sithabatha u-5 ekhohlo nasekunene. Sizoshiyeka no-3x ulingana no-12. Sikwazile ususa aba-5 ngoku sishiyeke no-3x yedwa. Ngoku singohlula macala ephawu lwethu ngo-3. Xa sijonga phaa kwiibhola zethu, sohlula u-x sibenze o-x abazimele bodwa. Ekunene sohlula iibhola zethu, sizifake kwiingxowa ezintathu. Loo nto ithetha uba u-x omnye uyafana nengxowa enye enebhola eziyi-4. Masibuyeleni ke ngoku kumzekelo wethu. Sizoba no-x yedwa pha ekhohlo. Ekunene sino-12. Esiza mohlula kathathu. U-12 xa umohlule kathathu ufumana u-4. U-x wethu ulingana no-4. Loo nto iyafana nale mpendulo siyifumene pha kwiibhola zethu. Masizameni omnye umzekelo. Masithi sino-7x kuye sizothabatha u-2. Loo nto ilingana no-negative 10. Le nto iyafana nale nto sisandoyenza ngoku. Inamanani angafaniyo qha. Kuzofuneka sidibanise macala, sishiyeke no-7x. Ulingana no-negative 10 udibanise u-2. Masizobe umgca manani. Siqala ku-negative 10. Kuba sidibanisa u-2, kufuneke sibuyele kweli cala lika-0. Loo nto ithetha uba kufuneke sibuyele emva. Xa sihamba iindawo ezimbini, sifika ku-negative 8. Ngoku sifuna u-x yedwa. Sizokwahlula macala ngo-7. Sizoba no-x ekhohlo no-negative 8 over 7 ekunene. Singayishiya olu hlobo impendulo yethu. Okanye singagathi sino-negative 1 no-1 over 7. Le nto siyenza ngoba u-7 ungena kanye ku-8. Xa engenile ku-8 kuphela eshiyeka u-1 over 7. Sigqibile ke ngoku, enkosini.